Praise the Lord, Odofo. Yadin Chia, Every Church of Pentecost. Sejibwa kwa area, Ebre Munina. Wanyankapu wa subyensu, Enkamu. Ayamosomfo, Apostle Vincent, Anandante, Area Head, Sejibwa kwa Church of Pentecost. Ani edisa Pentecost, Awayi, Ebreo, End the Day. Nanu etwe munu, yanu ekasaye, edifa, sedi esese, wadi wuhu, edito, onyankapu wa su. Awo Ebra, yewu mwa. A year a brave more day, a rare COVID-19 are at what to say. No money pa and watch no money pa in da cra yariana becra ako. Now if we see moon and answer for any a body emunions a perform so ain't me and my man yet found sense you or moon cassay. It be a bosomias messimo and a yari ebeco. Samuel ti se ni nyina na ba ba ye o ha o kase pa e de amaye nia e da ye nyina so nanso nanu ye hu se woni a wode wo hu eto onyankopon so no ade nyina di boa wo ne ewie wo yiye ti hu se se yesu e ka ye hu a ense se yesu na ne nkomo a ye twetwe no e sa fa ba bia nanu ye de asem ne siye ene de yare yi eye ene ehu a e de ba ene woni a ebinum esusu nsema hudu obi e kire won se wofaso a eno ene betimi abo ama yare no enche wo bikura wo no me se ebi a na adwe me ne se wokonoma petesi se de yetete no wo emframa mu no e kye se yare no enche wo me ni adofo a wotie mi nsema eti se ni nyina no enya na kure nsisiye wo ho a eye medical situations any expert advice nyina no World Health Organization any Ministry of Health Ghana ha e de san sisiye ni nyina e ba eno ene bureni be fra me say eye legitimate e breti se mu ene wo se wo benya bi nso obonsam eye aye onifiri funti ansha na wode nsembi ne namo a ebetimi atwe wo afi wo gidie mu wani beba wo so no na kye se de wadru akire na eno ana ene ye ne wo eche nyame asamo a yato ne din se abide by God's everlasting love. Abide by God's everlasting love. Se obekosora atena onyankopon ne do a ensada emu sa asempo yi a ewo yetimi yi mu aye everlasting manage hu yie pa yesan se nipa wudo bebre e chrechre ade a wo fe se eye odo ehu asem obi ni obi timi nante pa hu ne hu ko ho se omo ye namfofo pa out make as madam fu idome pa minua idome pa nanso ebeduru bebi na emu ode na eyere a obe won se wa pono woni ne ntemu atete owu oba ne ye wo se odo opa bedwane agya ho na no a me chirechire abakosam yare ahodo a eto atese na me de Roman Empire e de ye example ebra 250 AD ana se mfie ahanu adenum ebre mu sabre ne yare kese pa enso esiye e wo sa tete bre ne mu ne ehu no se yare ne timi ku nipa 5000 ewo kura ye frere se Rome a ene mre ye wo Italy dako ne nipa na wu adu mpempenso a wona dofo wona busiafo wo nuanu mo a omunye wu ye no edwane a wan pempo kura so beso ni mu kura so okusie no se ene nipa do etie entina ma ye no wo ka ene se abide by God's everlasting love. Odo a ewo nyame mu a emja nipa da eyi nipa firi ne boni mu enti no John 3:16 Bible ameya ti ase ese se de onyankopon edo ewiase ni ene wode ne do ba kro no emaye obibiye obegi na di no wonyira ne mmom obenya edan kwa obenya dan kwa nanka wo hwe ne nipa aye etia onyankopon ewo edi ntiro mu a ede nanka esa sese nyame edi nipa chi se wo suma na doba kro no aba beji nipa afre ne boni mu nienti amanya mitimi ye sane se ono no do no eye odo a ensada eye odo a breni beka se eye everlasting yetin se sabre wo nipa bi a wo se wo de wo ho ade to no so e wo bra mu aye de ne se ya eye otumfo nyankopon nipa ye ayere ya chiwa ebi ewu ene mani ade yi no akodun pempense obi mpokura akodun pempense obi mpokura nipa no kura wu a ebe de se ebetimi ama wa anabusiafo abetwa ne ho ahia na ye ye se de nyina nim se ye se ye fire pass ye twa amu ne ho ahia abedun pempense wa nipa se bibi sa nya memfa ko akiri se esi a mwintimi ento santene sa na kire se sa ne nipa do etio ye tie radio obi e kan se ono ankasa ne nkunu a nkunu afra brekire aba no wontimi kra emmen mfaduane emma ne se jinedi ya quarantine se ene nipa do etio na ne ye ka onyankopon no do a esada onyankopon ye ka onyankopon no do a edimu na empu nipa yare biye ni wono mo a ebechi nipa onyankopon no do ebefiri wo so etini ebepese ebehu ya kenkan sam no ewo roman fo homa no etire wotwe ni chiche mu aduasa enum edikosi aduasa enkron na what kind potokasa no a o se who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Asemne nyina asekere ne se die ne betimi atete ye ne Kristo edon ntem anya de kan ka kire so do ameka ho asem no e ye the everlasting love of God odo a ensanda etene die na e betimi atete ye ne Kristo edo a ana odo a eda ye ne Kristo mu a sa odo no ensanda odo a wo ye bone mpokura ti anya me a wani nyame no sa hwehwe wo epe se obeje wo afri wo bone mu etene se osi obi eye bone na wonu no ho na wo pai mu ka wo ye no kwafo ene otri ni ni se wode wo bone nyina abeche wo etene bra ye kasa se nyina na wo dwindwin sansem yi ho e bisa wo ho se ehe ana wo bone eduru ebi a wadwun ye wo se wo ba nyame wo kra wo ngye wo na so no wa hye ye mbo ama ya ti ase ese sa odo a nse da yi no edimu a to the extent to say se wo ye bone mpo na wo hu wo bone na wo pa mu ka wo ye otre ni ni se wo de wo mfom so nyina be kye wo ti ni yi o wo ye otre ni ni se wo de wo mfom so nyina be kye wo otre ni ni ne se enya de a obetimi atwa tro bra ono ahye ye mbo se wode bo ni biera ehu ne bo ne ne wo pa mu ka wode be kye no ono otene a to the extent to say enya de a wo be sakra ne wa pa mu aka se urade fa me bo ne kye me ne medi wachi na nyame aka se me ana me kan so me boa da bi e mba sa wo ye otene ni se wode wo bo ni nyina be kye wo enti na wo bisa se e de ne betimi atete ye ne Kristo edo no entem e normal wo do bi a etesisi a etimetete nipa ene nipa edo entemu no yade sua ye yesua ne bible quotation a ye kan free roman chapter 8 verse 35 to 39 you know wa bobo san normal no so san normal no wa bobo sin na no e kire se e ye nipa ne nipa entemu de e betimi atete won dom ba ye de ba ye ne nyankopon entemu a san normal ye a ye be bobo sin na no enu bia ni wa e betimi atete ye ne nyankopon do no entemu eti se sabre yi no se ohawa ba amani ba abebresa ba ohiaba anwochiraba adwuma sɛi awoma ensese emu biera no odofo a wotie me ntimi makwan ma woni nyame ntamu ewa esan sɛ wankasa no wontimi mboa wo ho oboafo ne nyankopon sɛ wugyae nyame akyiri di ana se ye frewo se bra be di yesu achi na wa mba hwan na obetimi adi na achi ama na do wa kosi awie ya ye be frese odo ne se everlasting love obi ani ho etina ama wa bisa se ota ana shall tribulations or distress or persecution or famine a comma na atete ana awihiahia ana adajada ana ohaubi ana enkrante ana sanu menyina no wochira se entimintete ye ne kristo do no entem se sanu etie dia ende na ye di bibe so so se COVID-19 ana se coronavirus ehuhu ana ene ne betimi a atete woni kristo do no ntemu ana ene betimi ama o kristo ni a asemo aba wose wode wo hode to nyankopon so no na wose me kwa kwonom esa na yesi me ya e betimi aboa me enye na kreda scientists ba bia ni ho a omoka asa asemene se e betimi age wo ya kase alcohol a your various kinds of alcohol one ya waye humanim fo a wa bene enim se yewo ethanol yewo methanol any other types of alcohol eti ya kan sa enye sa na ye pa kire but in any case no enkwa enim sam but enkwa wo kristo mu enkwa wo kristo mu ene wo to aso verse 36 ene wo ka se as it is written for your sake we are being killed all the day long we are regarded as sheep to be slaughtered ana woka se kristo ntino wo kunye da enso yewu yet se nwante a wode ye akọ a wo kokunye nanso yewu kristo nti wo kunye da enso yewu odofo ni enti ama etimi ba se nsema wo do otimi sisi nanso yeda so ara ti ase nyina ye kristo do a wo frɛ ne se everlasting love tina ne Many workers say, abide by God's everlasting love. Tna onyankop onoda ensada enumu. Ada esum basa basa betimi aba obonefo betimi atusa. Ye wodie edi anihu ye wodie emfa ye anihu. Na so ni nyina mu no ye basa ye ma wote ase ese. Yesu eka wo. Jesus Christ wokum edemai. Ati de sabre yi se ehu bi aba ba se wo so na se wani da so asan yesu ya ni da so hene a ene ye to nsa frɛ wo sɛ bra be fa kristo yesu sɛ wo kra gye nkwa ebre yi mu na wo sɛ wo hwehwɛ yesu ɛte no wo ba romans 8:37 ho a wo bisa nsama wo do a ɛno ɛna ɛntimi ɛntete ye ni kristo do ne ntam no but wo di as in bisanti obisa ɔta na ɔhawa na amane na And I said, no, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. Tihayyo. Obi sebi san samano, ena, chwa samana anka san sama whom we are eka se debida. Ne wenimu nyinemu, ota nyinemu, awinyenye nyinemu, ekom nyinemu, adajanda nyinemu, enkrante, enye hune huna wudu nyinemu no. Ye chen. Nkonimidifo ewo Yesu Kristo wodoye no emu et was say you so in him who love us et nem pasa me ma wote as yes asema me ni wo kanyina eyo nyankopon do nanso esan se nipa bebre e ka odo ho asem odo nti et na ma me di si wani so se odo no aye ka ho asem aye nyankopon do no eyo odo a etra de nipa ewo edi ma nipa Etin weni ya friend say everlasting love. Etin mene wo kasa fa abide by God's everlasting love. Etin onyankopon ne donimu. Ene wo bobo no ma wo do bi a eye hu a. Etin me say nipa bra bo totu nipa dwene. Ma nipa ehu ka ne ma nipa dwane ma ebini mu kura wu. Ena o se san no ma ne nyina no ebetimi atete ye ni Kristo do no emu ana. Ena o se da bi no in all this Since we are more than conquerors through him who loved us. na wen mu nyina mu no ye chen nkonimdifo ewo ne wodo ye no emu that is Jesus Christ ya kaso obi ya conqueror na chese wo ye obi a wo ye okunini wo ye obi a wo ye nkonimdini wo ye obi a wetimi chifa na tamfo so na so wa me hu se esa nya me ne do no a wodi do ye ni ntino ama ye bro sa ni pa no na ho de ye chen ni esa ni pa ne betimi aye odofo a wutie me se sa na te dia ene dia na sabre ye wiase aye den na se de me di kan kan no aman ya wo fere wo hu se advanced countries aman ya wo fere wo hu se developed countries aman ya wo fere wo hu se superpower countries aman ya wo fere wo hu se G8 aman ya wo fere wo hu se G20 aman ya wo fere wo hu se BRIC countries ye wodi anwodo bebre aye de frere wiase aman ya akuaku a ni nyina no eye won mrane a e pa kire se wo abo ano wontumi abo ano a tumi biere eni ho biom ana yare yi ama omu biere no aba ni nkotodwe so anim that is obreni be ka se they have been brought to their knees they have been humbled they have been put into shame for the fact that those who despise the word of God are now seeing that there is a supernatural being that is higher and greater and more powerful than all the weapons and than all the forces that they have marshaled to intimidate small nations. So say ye ni o man kase any o man kitwa. Ye nyina no ayepe. Obiara no hunu ne ho ano. Age so tumfo nyankepo a. O se ne wo odo a Kristo wo de ma ye nti ye chenko ni midifo. Jesus anyame ni ye nyina bedwane ato ano. Etina se sama ye nyina no afedi ebrimbrim ato wonso. Oye ne asi. Ese se a mekan ene me hu se within 24 hours no. Nipa more than 600 na wo Italy. Police for no am control se ma nipa MP no. Se se aban na sa frɛ soldier force omomra no omomeka ho. Na enhwɛ se nipa MP. Odofo a wotie me. Se ne nipa betimi aye mbɔbɔ afa. Nipa ne bɔbrɛ ndi. Nipa ne bɔbrɛ ndi. Nipa ne bɔbrɛ ndi. Hwɛ se ya nya duru mpempenso a. Sika ntimi nji nipa. Yanya duru mpempenso a. Akodie ntimi nji nipa. Yanya duru mpempenso a. Gbeni beka se nipa ye helpless and hopeless. Na nida so asa na ho de asa. Na no na woka se. Yesu Kristo no do a ewo ho de maye nti. Ye chenko ni midifo. Wo ba Romans chapter 8 wa babia di adwuma ene dai. Verse 38 o se. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And it was for Paul, I can say, the minimum kind say, woe. Say kwam sa bofo se wumoni o se tumidi o bibiere ni wono mo a ebetimi atiti ye ni kristo edo no entem ani kristo odo ni entem awu se wasaka odo ho asem ewa ha asikire nyina ne se se onyankopon edo wa na ni mpa ebuti oso so onyankopon edo wa wɔbɔ wo ho ban sɛ onyankopɔn ɛdɔ wo a woyi wo firi ɛsan mu sɛ onyankopɔn ɛdɔ wo a woyi wo firi ɔgyatana a daakye wɔne a wonnim kristo ɛbɛkɔ akɔtɔ mu no woyi wo firi mu sɛ onyankopɔn ɛdɔ wo a wɔhyɛ wo animnyam nti ama wɔkan Ephesians chapter 5 verse 27 a wɔkasɛm bi ɛwɔ hɔ Nenu ene yasuri ya fiye diye juma ose. na wode asafo no asi ho ewo animnye mu se edem enkekaye ene mpompunye bi ene ne yetete saa no entimi emma wo ho asafo no ene hoan asafo no ene yeni a onyankopon afreye ne wode aba na sori mu eti no quotation no ema ye hu se onyankopon wahye animnyam ade enti ena wanfa abofo ansi wo animnyam mu ade enti ena wanfa sabe emoa ewo nwiram emoa no ma ansi wo animnyam mu nemmu asafo no asekyere ne se asafo no eye woni a wate Yesu Kristo eho asem a wagi na di no wafa ne se won kra agyenkwa safo no nyina ka wo hugbo mu a ye fra won se asafo no eti no ene de ye pese ma wote ase se se wogi Yesu Kristo di a wabeka asafo no ho ana wabeka asafo no ho so a wabetena Yesu Kristo no do no mu odo no a se wode butu wo so a e won't mew yare ntimew bibia ni wa betimi atete wonne no doni ntamu no wa be otena odonu mu na wonya betina mu nso wa na kyese wode won nso asiwo e wanim nyemmu a edame ne nkekaye ene mpompono ye ntimi mbebata wa brabo ho menu adofo a wotie me ani mugu asesem ben na ya tato a eye nkekaye yare ben ena adi hini agi akonya e wo mabusia mu a abusia no ho ofe moye nipa moye nimnyamfo but eno na ba ba ye nkekaye ne mpompono ya edi munya empatri wo ben ene wo hono mo a emrantie ne mabawa asiso a wonyini ne wanye ba bia gina wo konani mu a adasa na wo ba reverse anasa na empatri wo bi asi e wo mu atofo wo asi weni mu nyina ye edem ne nkekaye ne mpompono ya e wo ho nanso woni a wogi onyankopon di na wode wo ho ade to nyankopon so no nyame do a ensada the everlasting love of God abides with them safo no onyankopon no do a ensada eye wo nchefa na sa odo no so no wo so a e ma nyankopon hye wo animnyam enti ne sa bere yi babia wo bia ko be kofie bi mu ne nipa ho ofepa ma ho ofepa so wo kwa ware obesa aba wo kwa ware obesa aba wenyi na ye edem ne nkekaye ne mpompono ya abeye tag bi na etag efiofo but mpesa me ma wote ase se anida so ho wai anya wo bani anida so ho anida so ho wenyi na ne se wo betena onyankopon no do enumu afeye mra okwan a wo befa so a wo betimi anya onyankopon no do na watena mu nye di kan ene se wo begye nyankopon di wo befa Yesu Kristo se wo kraje nkwa esa nse bible amaya ti ase ese afodie biere niwo emma woni a wo Yesu Kristo mu yetin se wonya beji Yesu Kristo dipe watwe mu afri da atete da nimu gwase da wuo mu aba da enkwa mu yetin se wutie me eneda yi a e wose wote ase ese woji Yesu Kristo di a wo tinya nkapon no do ho anamo nieto simienu ene se wobeye sitie ade ama onyankopon nasem wobesua nyame asem ne waye sitie ama nyame asem ntina ama ye ka akere wo se ebre yi a akwakoba se nsisie mu ni ade no ense se ye kosia wo asore dan mu kutu na yesom se de yare ye to atisa ye de nsisie ade aba no ehu beyi ase sa bre yi ye betimi atena ye fie ne yesua nyankopon asem because won nam onyankopon asem so ene wo be hu onyame na tiri mo po e wo wo hu na aboa wa ma wetimi atena na so mrase wo ye sitie ma na asem no a onyankopon no do be kase wo wo so ne eto se mi ensa wo be bo mpa ye wo be hu se bibia ni wonu mo obetimi aye ade aboa wo hu a ajise wode wadwuma wasetena wabrabo wakontio wo mantete waware wo ministry wakandi adwuma nyina no ade ba onyankopon anim ate mpaibo eyade a ehia pa mpaibo eyade a ehia pa ne eto sen nan wo behwese wo ntena boni mu Because what kind babwa? Or say, Bonia ketia any owu, nemumu on yankapon adumacha de any downkwa. On yankapon adumacha de any downkwa. Et in a cent in one yajin yankapon dia, and ni kwa inse was atna bonimu, because boni ekum. Boni nyan minyam, sin is not glorious. Boni nyan minyam. Boni mfa papa emre nipa. Sa woye kura na yen yanchewa. Woye kura na ubiye mhuwa. Ede edemine kikayene mpumpuneye e bata wabrabomu. Eti wuna mni nyinana na asya wonsu. Eti nwase boni ya keti yani uwo. Na onyankepon aduma chedye ene dankwa. Eti nasa chedye ene ene wadofu ya di abrewo. Sa woye kristo ni nasa chedye kura wa. E wase wumuse. Achedi ya papa, eni kutaye sansa, Bible wame yati ya siyese, achedi ya ayi achedi ya panu, ifi osura jani nchei. Ti wasi onyanke po haduma achedi ya ye dankwa. Iti na chilese, saa dankwa nwa nyamidi ama wono. Wiye ukrisu niya, e wase, woma edimu, men tutunase, men fansi san bibia, men nyan toho, e sansa ya achedi ya pa. Eni tina ama woni ya, Wanyam fa Kristo Yesu nye wo kraje nkwa no. Ye to nsade afre won sɛ, onyam nkepon wo aduma kyedie bia, ɛyɛ dan kwa. Dan enkwa. A omomra no mmegye. Ɛte no ɔdɔfo. COVID-19 anaso coronavirus. Die aba. Nanso ye wanyam bia. Wonim ne mba. Ye wanyam bia. One day, I need a soul. Yea, when you may be a so nipa more than son, I want a woman in many ye. At a sabre, and I was a utumica. Na, wabanya minche. Sabre, and I was a Yakoswara et manyamimu. What kind? 2 Timothy, chapter 1, verse 7. Was I bet that on your cup on the bread, you were quassing on Koso or Hua? Ube who say, no quassem pa any. Adia, yenina ye hear what brebumi on your cup on the door. What kind of no say, God has not given us a spirit of fear, nyankapon may you, but of power and of love and of a sound mind. Nyankapon may you, Nemu wameye tumi ene odo, ene ajunumutie. Sa wabese nanso, newe mu yankombwa ye dinua. Wabe wunse odo no asaba, odo ewe kristo muno asabe dedi ewa ha. Ede babi biera nua wabe kasa odo a ewe kristo muyi ewa wansama no. Na waka diabata tumia ekutaye, eni sura ensese yisuru. Inti wase, God has not given us a spirit of fear, but of power and of love. Eti nisa weshe nisua, ube unse, se Kristo dono eti umu, na wuzi uti Kristo dono mua. Ensese yisuru, na mumu uye ubia ukute tumi. Eninti na ama, Romans 8:35 wano wase, diye ni biti miatiti ye ni Kristo dono entemu. Ena wabu otana, amania na, wabu buon sembibri. Minu ya dofua utie mi. Sabri ya yari yi, edi huwa beyi. Nyankepon eshe ya mbose, wamaye huwuhum. Nemu mtumi ni odo, ayo Kristo umuni ajunu mutie. Minim diye esa titi hu. Edeka yari yi muhaw ene hon amaniye so minimi ni etiti hon. Edeya yeke se mi hune huna hon. Ada yesumbi e hune huna hon. Ejuma bi mwinsem e hune huna hon. Obi atreti hon se obetu wedure kun. Obi e pesa waya wubwane. Nsembi e diwechi yari yi bi etiti hon. E pesa ya mawati asye endede yi se. Wadofuwa wutiye me. Tena Kristo edonum ne do a ensada no kosoara na tena mu na wotena sa Kristo Yesu ne donum a enkwaje ebeye wodia eteno meto nsa frew sebra Yesu nche So why would you say better than Christo Donumunama? Once so one year and it does so Christo Muaman to me about soa. Sabri near Mecan Academy. And that day, me 5 years to Christo Samakra Adjunqua. Me born in tea and it will be woo ye. Now was sorry, mammy, a bimbo. Men in the benante, menqua denina, and tea a rade, buami. Amen. I feel my own pie, or two for young couple, medde, my tear for the show and son. When you are what was sent, no, I have been said, Wood Christo, Wood Donald, obediatory, obetina, or donumuno. Yes, me the winina, the bow and nimis, or so I don't know where the chair won. Now, a map one sign and quote when a cheap. I dear one name moo, or how I want them moo, nina, yes, Christo, you weddy. Now, boy, when you won't fiss out, or how name moo. My bomb pire than 1 year what he was some one. 1 year, ye, why been said, obedi, eddie. Mwaba wenchesa urado kwa swara na kasa chila wumu. Nama bubu wanakuma. Nama wenti mimedi wechi. Yari ya abeyi. Yende. Yase edisha wansa. Yade gana amai edisha wansa. Yade bekwa yinini mpute mwa nina edisha wansa. Au erade tiye yempaye bo. Nipa mwadi apim. Nipa nimidi apim. Na siye ni mise wunya mi ebebemu. Na ubebuwae. Yada wase. Se wetie ye mpaibo. Ewe Yesu Kristo dimu. Amen. Mene adofuwa wutie. Church of Pentecost. Apostle Vincent Ananidente. Ena yadi nyamiasem abrewi. Waye wadwi nse wode befa Kristo ayye ukraji mkwa. Weti miaba bebibiera yesu. Bebibiera yesu. Nwaba meyenu wasu. Se. Bible believing church bia nso e ben na wo ye wadwen se ho na wo be kon so a ni ehia ye aye wo nkwagie bo modia se wo betu anamo na mentena wo sa akwa na wo abesom nyame na wo ye nyame ba nyame nyirawo.